cyane cyane mikizere ndibya nti ubu rero mu byo Blarudio bikeneye no isaba kazi ntagiye ugasaba hariya ko naje hariya basaba ma experience ibinyamakuru bajye banyimya kazi nuko nta experience ifise ntazina ngira cyane cyane telefone imbere ndabanza ndazunguruka ibinyamakuru byakora mu Burundi ndambona ivyo ari byo cyane cyane amazina yabyo kimwe cyose nka cyane nzanagira presentation nka umbe ngo ndagikoramo toke tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongera kamagara meza n'amafaranga niyo mbishanjima kino kimenyesha makuru par exemple agaciro media tubaza ni kiganiro gishasha kizohumura maso ugwaruka mu bijanye n'amafaranga rero nkimuze mutangwe kwa mu gikurikira misi yose cyafata aka video cyane akarukira cyaka inyamakuru nabyo cyasanga batanu bose bacha baravuganye uyu muntu nguramuze ati ni jewe nyene none nguri tayari dukorane umva umurumbi system nakoze mu gusaba kazi chamitamo kimwe rero ngira niyo bama babona bonyene ko bashobora kugira ko bashobora gukora ibyo bize mugabo ico nababwira cyocu je wi journalism ntayo nize fi experience kubera bo sinayize mu ishuri mugana narize kuri tele so hari umuntu ngaha yobazi ukuntu YouTube ikora muramba bariya dumukristu ngaha nabonye ari ishuri islamic nasomye muri bibiliya mbona ikintu Imana yavuganye na Mose cyangwa Musa igihe yagomba gutabara bajya abanyayisiraeli abakura muri Egypti abatwara hariya sinzi ko ari Kanani Misiri nako muri Israeli Imana aramubwiye ageze ku kiyaga ngo Moses what do you have in your hands niko ufise mu maboko yawe nta kindi kintu yari afise kiretse kibando shonyine ati si ingoni koresha iyo nyene rero igushika ni hariya bagomba gushika je ndibaza nanje nti omdi shanjuma hamwe nago nagiranye ati yamwe Imana yombaza niko ufise mu maboko yawe this phone nta kindi ngira koresha iyo nyene rero nawe igushika ni hariya bagomba gushika bagenzi ndabwije kuri ko naciye nkoresha iyo nyene natanguye nandika kuvuga kwa Facebook page Facebook iragendera kura munyuma ntabura kuyumvira hariyo documentaire nakoze mutama numvise muri yizi igya simbare no kuri kwa mwijya nayo ikoresheje telefone mu entrepreneur aba entrepreneur badandaza ingorane wowe uravye mu kibani wanyu ni giki wumva abantu bidogera cyane ni giki wumva abantu bakeneye cyane bavuga ati ikibonese gabise nyisho bibonetse esho kinewa kibona
Mama Kwizi sabgire inkuru y'umunezero sha
amatwi nabiri
urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari kigo cy'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose
ewe sabgikora gute
yo ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwa
ndwara nizi
yo no zidonda kura nkatsima urabona abajya abantu bose bafite indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigo hepatite B na C za amibe umusipa abafisi kibazo cha estoma amafigo ibibyimba umugongo rimatisme asima kudadarara iziba kimitsi indwara z'urukoba intandara kumene kumutwe bidahera ingaburo kubavyeyi bibungenze kongereza ingufu kububakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye Icho kigo kirabafasha cyane wese kimaze gufasha baragishingira intahe nabajya abantu byananiranye yuko bahe bitabyo baba bukozeko
sabwe erega cyakigo kirakomeye
aho kidakomeye uyobewe yuko nabasokuru bivutse imiti kama gusa
kandi hewe none ico kigo ikorera he
ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mugisagara cha Gitega haruguru y'isoko y'inka kurakuri 79 65 951 canke kuri 69 199 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe
turabashimiye mwese muri ko munadukurikirana ihangiro ryacu ni gutuma abarundi isinzi bashikirwa nabuno butumwa bwiza bw'iterambere biciye mu biganiro tubashikiriza buri munsi kuri Gaciro Media. Ejo tubasaba rero nubira subscribe cyangwa sabone kugira ngo dukwize umujyango w'abarundi barenga 100,000 bafashwa biciye muri bino biganiro.
Aha turi ku munsi wa gatandatu itariki 31 z'ukwezi k'8 muri uyu mwaka. Niho omdishanjuma nari natumiwe na kaminuza Institut Supérieur Islamique do Muyinga kugira ngo dusangire ivyigwa n'urwaruka ruhiga bijanye na entrepreneuria web, mbega umuntu ashobora gukoresha internet agatera imbere. Ababikoramo ni iki bashobora kubisigurira abatabikoramo? Reka dukurikirane ikintu cigwa.
Je ngo ndakwipfuriza abantu amahoro y'Imana n'abantu hamasha yongera kamagara meza n'amafaranga. Ibyo byose aricyo muhajije aricyo mufise muri byo. Amahoro amagara meza n'amafaranga ndabibipfurije. Ba kuvuga rero vure jeune barangana na mwebwe mugabo hari ntambwe niko ndatera grâce à internet. Nibyo nagomba namwe kubasangiza muri mwebwe abari ngaha hari n'umwe adafite telefone Android basi turabe abazifise kandi nimutige nimutinye please. Okay, murakoze murakoze. Umviriza icyo ngomba kuvuga ni iki? Icyo ngomba kuvuga ni iki? Mu mwaka jenaje 2020 niyo naje secondaire muri kaminuza na cheniga icyo twita entrepreneurship cyangwa l'entrepreneuria. Ntanumvise ko ari abayiga. Lero niga mu 11 mu mvirize niho natanguye journalism niga mu mwaka wa 11. Ahantu benshi bazi ko kugira ngo ukore akazi bwiza kuba warahejeje amashuri Jessica Vyagens. Icya mbere hariho umuntu yamfashije menya ko iyo mpano ndimo mbwa akaba atabuhinga n'ubumenyi ndayifitiye. Icyo gihe nagiye kuri ku maradiyo yari ahari Bujumbura akomeye azwi muramumva izitwa za Buja FM za Radio Isanganiro za Ndera Gakura. Aho sinaragerageje mw'abantu mwe baca banyaka ati okay ati nta mukozi dukeneye ati mugabo genda ugizana ama conformité de diplôme ushira hani twamukeneye tuzokubwira kome niga muri 11 ntibirashoboka. Hama ico gihe niho na ashe nibwira akantu kamwe ko gihe ikintu nari nkeneye mw'abantu mwe ndukuri ntiyari amafaranga nari nkeneye experience kubera narabona nti uno munsi abantu barajya kuri za YouTube cyangwa izindi platform bakaganya amafaranga. Izo nama ndavyumva ariya mu bazungu meme mu Rwanda hose cyo kime na Tanzania tabati none ivyo bintu je ubwo buhinzi ndabukureye tawe Imana yarakoze ko ntarose ka kazi muri ya radio. Donc changer ico gihe nacyo mfata na ifite aga telefone yemekaraga kado no kuri sako nari naraguze nta merere yuhuzigura ni bwaronke mugacho gice nafata ati okay nacengura utumiko murara ngo utumiko ngo tunambaye. Donc utu turabaho tugurwa kandi dushobora gukoreshwa kuri telefone. Telefone cyane ndayishira imbere. Okay. Cyane shiramo icyize ndibya nti ubu rero mu byo bla radio bikeneye. No isaba kazi gintage ugasaba hariya. Aho ni naje hariya basaba ama experience. Ibi binyamakuru bajye banyimya akazi nuko nta experience ifise. Nta zina ngira. Cyane shira telefone imbere. Ndabanza ndazunguruka ibinyamakuru byakora mu Burundi ndambona ivyo ari byo. Cyane cyane amazina yabyo kimwe cyose nka cyane nzanagira presentation nkaho mbengo ndagikoramo. Toke tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongere kamagara meza n'amafaranga niyo mdishanjuma kino kimenyesha makuru par exemple Agaciro Media. Tubazana ikiganiro gishasha ngira niyo bama babona bonyine ko bashobora kugira ko bashobora gukora ibyo bize mugabo ico nababwira cyocu je wi journalism nayo nize si experience kubera bo sinayize mu ishuri mugana narayize kuri tele so hari umuntu ngaha yobazi ukuntu YouTube ikora yari umuhungu ari etazi n'icyo kimenyesha makuru nabona gikoreye Bujumbura sinayize nyene shiyari ashambwiye toke ati kora nta mushahara tuvuganye ati mugabo nzoguha. Okay cyandakora kwezi kwa mbere nzamona my servant niga muri 11 kwezi kwa kabiri ona naciye nkuza experience nsumvye abandi bakozi bose yarasanganywe aca ama 50 donc naje amashure secondaire ngeze kuri 250 amemba buri kwezi mugabo kandi mwumve ko ntari narigeze nsiba narimwe ku ishure cyangwa ncerego bari muri secondaire kubyo naciye meza secondaire c'est 3 500 3 600 gutyo ko tu dufaranga nayo giyende ndadushe no mubindi adandaza magi byinshi lero giye kimenyo nibaza nti habuze ikintu n'ibyo giye na byikorere Felix Felix na experience na nayo maskiro okay cyane mate okay reka yo mbanze ngire critique kwanza ku binyamakuru byose bihari la majorite mu bimenyesha makuru bikorera hari nye imusanzwe muzi ko byavyishye bikora imyidagaduro imyidagaduro ndavuga bagira kenshi ama interview kubaririmba kubakina sinema cyangwa bakavuga makuru y'ivyinkino okay cyane bati none batari muri izo bisata bezo bigenza gute abari ibindi binyamakuru navyo biri muri politiki cyangwa ni oh no ifokoje nanje noza nk'inyishu noza nk'inyishu nkafasha mu kugira aho ndi muntu wese yovugira mugaba atari muri ivyo bisata uno munsi urafite telefone grâce à l'internet nokuri ushobora gukora amateka ushobora gukora ibintu binini amafaranga kinjira kesha na kesha baganga nibaza ko abize igisata cy'ubuvuzi ngira niho bama babona bonyene ko bashobora kugira ko bashobora gukora ibyo bize mugabo ico nababwira cyoco je wi journalism nayo nize c'est experience kubera bo sinayize mu ishuri mugana nayize kuri tele so hari umuntu ngaha yobazi ukuntu YouTube ikora urubuga rwa YouTube nibaza bafite ama Android baro baruje ko hari uwuze ukuntu rukora uburyo gwinjiza mu amafaranga eh okay je komurengira ngo muvuga muti uwo rashaka kuba mu YouTuber kubira kuri afite kamera imashini hake ibyo byose nabitangwe avec telefone muramba bari ndu mukristo ngaha nabonye ari ishuri islamique nasomye muri bibiliya mbona ikintu imana yavuganye na Moses cyangwa Musa igihe yagomba gutabara bajya abanyayisiraeli abakura muri Egypte abatwara hariya sinzi ko ari Kanani Misiri nako muri Israel imana aramubwiye ageze ku kiyaga ngo Moses what do you have in your hands niko ufite mu maboko yawe nta kindi kintu yari afise kiretse kibando shonyine ati si ingoni koresha iyo nyene rero igushika ni hariya bagomba gushika je ndibaza nanje nti omdi shanjuma hamwe nago nagiranye ati yamwe imana yombaza niko ufite mu maboko yawe this phone nta kindi ngira koresha iyo nyene rero nawe igushika ni hariya bagomba gushika bagenzi ndabwije kuri ko naciye nkoresha iyo nyene natanguye nandika ku rubuga rwa Facebook baje Facebook iragendera kura munyuma ntabura kuyumvira hariyo documentaire nakoze mutama numvise muri yizi igya simbare no kuri kwa mwijya nayo ikoresheje telefone ni documentaire ya My Success donc nakoze aka documentaire kumu gwiza tungara okay hama nga mu gihugu cy'u Rwanda reka dufate nga muri ko mungira mu nahegereye nta bantu bahora bumviriza ama documentaire bagira mu kinyarwanda mugabo bitabona hariho nkabo mpora numva bitwa bamanafunzi ba Janti Gedeo bamuhire munana bariya bose n'abantu bagira ama documentaire y'ibintu bitabona avec votre telephone bijya birakunda je kugira ngo ngahanye umuyobozi wanyu ngaha arinda mpamagara mvi Bujumbura nuko muri mwebwe iki ndiko ndakora tarawe ndari karagikora byabikwiye ko hariho hateza ko bari uri karagikora igaraza ko araza ku minoti sivyo ngo mushingana ego nti mama gaye kubusa nibaza ko ngahi muyinga namwe hatari kubura televiziyo arinye iki kogwa rugikora okay twimvira mu buryo rero bwuko jewe n'imana nakoze ibi nkabikora nta vyize nukuri ni cyerekana neza ko rimwe na rimwe hari giye tudakorera mu ngabire zacu kuko namashuri jewe novuga nize muri secondaire nukuri nashaka kwiga ibyantreprenari bwa nta byabaho muri kaminuza nivyo nashye nshaka none cyasanga gene narto exita nta faculty yavyo yabaho habaho institute ukacha navuga nti ebana naho banjira hari yaje ngizo kuza kwiga ibi kuko nivyo numva shaka nivyo bihuye ni numuhamagara wanje numva nkeneye kwiga ikintu bita management kuko urashobora kugira projet yakunaniya ku managinga bikanga burundu kabisiga gupfa kubusa kandi ari projet yumvikana rero hari giye bavuga ngo from zero to hero ugahera kuri duto uja kuri tunini bagenze ibi nibintu bishoboka ibindi muhamye wavyo uko nanje niko vyagenze ntabwo mazigiye kinini ndabitanguye nikimenyesha makuru kitwa Agaciro Media Agaciro Media kigira ibiganiro byerekeza ku butunzi gusa mu kiringo cy'umwaka n'amezi atandatu maze kugikoresha no kuri sinoba ndahari amahera maze kwegeranya yakivuyemo mugabo nuko muri uwo mwaka n'amezi atandatu tufise abakozi indwi n'iyo siteka gahemo umu directeur wacu nuwahora twara radio na televiziyo by'u Burundi RTNB igituma niko ndababwira ibindi ko ndabashingira nta donke ishaka kubumvisha iki ni nkuko ushaka kugira umugambi w'ikintu udafite experience nk'umwaka rero dufate ivyo umuyobozi w'iki kinyamakuru ashoboye nanje ari byo nashoboye mugacha mvuga ni okay kwafise background nini donc ni profile yiwe ni nini afise CV ariko arakubwira uraruha no kumviriza ati nakoze journalisme Belgique nayikoze France nayikoze muri Mali nayikoze muri Senegal nayikoze mu Burundi ehana kwashe umvuye umuntu no gutega amatwi jewe rero ndi muto cyane kuri we uyo cyanamushira imbere timuta rega cyangwa imbere muri mwebwe ndiko nabwira kijanye na YouTube urashaka kumva ko YouTube ishobora kwinjiza amafaranga mugasanga koko nta mpano ufise yo kuvuga ibi bisaba karimi bisaba karimi kuko naje ubwanje no vuga nti ntunzwe n'umunwa mugabo simbesha mvuga kuri rero kuri legene mutandukanye abatunzi n'abagwiza tunga ibyo ni bibiri mugabo byegeranye rero jewe kesha ngendera abo nkababaza ibanga ry'abashikanyaho nimba uno munsi ari mu miliyoni cyangwa mu miliyaridere inyuma y'imyaka ingahe iheze donc aca duha iyo secret izo secret rero iyo uri kurazitega amatwi hagiye birangira nawe ubonye ati hagiye mu kibano nawe ndabona ikindi kintu nosho ndahakora naje nkizamura okay rero ibyo ni byo biganiro byinshi dukora kandi novuga nti byaciye biba n'inyishu nziza ku gihe cy'u Burundi kuko nimba nk'ubu naje ino ino muri ntara narumvise ni narangira ngo ya mbere barimo amavoka cyane hari ababumvise ko ndi ino ebana ndi ku makomande menshi kuko bavuga bati jewe ni washiriye ahabona icya mbere cyandonka isoko cyangwa icyandonka abapartenere abandi bazanamo imitahi icya kabiri hariho nk'aba ba diaspora abarundi baba mu mahanga nabantu nabo bamabaza kuraba ati mbega mu Burundi n'igihe kitoshiramo imitahi dirite mama babo binyi byo bashiramo imitahi naho sinabaye ku Burundi rwandi nyishu ku banyamitahi baza mu Burundi hama hariho ikindi gisata je nashimye guha inguvu cyane je mvo kimuramvya ni naho nakuriye nagiye kwiga Bujumbura nkuze igisata c'uburimyi ni gisata novuga ko kigowe cyane kuba kigizwe n'abarundi isinzi donc ofite kirimo abantu benshi n'amamiliyoni menshi mu gisata kimwe donc ibindi bisata bica bihomba ndavuga ni igisata rya kigowe kikiriko kubera ko la jeunesse urwaruka igisata navyo bashaka kujamo okay dukoresha ikino kimenyesha makuru nuko urwaruka gwishye twarashize ku kivi muri cyo gisata ariko kandi na jewe sindi ndorerezi sindi gitarugwa sinzi ko murabona igitarugwa kiraje busa abantu mugacho kiyagumaho gira na sindi gitarugwa bacha ko bagiye gutera imbere uje sintera imbere iyo bampaye motivation zo gutera imbere naje ndavaza cyangwa ngenda ko ngo umunsi nange ndumurimyi kuri YouTube rero gituma nako ndabwira YouTube ni urubuga ruri free dufate nk'ubu nk'abahejeje amashuri ngaha dufate bagwaye reka dufate nk'uyu muyigembe bagwaye nka desamire niwe yakoreye ukwezi desamire oyakoreye ukwezi okay reka nka desamire tuyashyire andorale no munsi dorale nihenze ku munsi w'ejo kwe birahindagurika ku munsi w'ejo byari kuri 7000 desamire marundi muri ayo madovize y'amadorale mwize ko ari mwangahe ni hafi 30 ni 30 dolari ariko kuri YouTube wakoze sivyo washizeho amakonteni abantu bakayakunda ifo gucura aba makonteni uhashira byo kuruzanye konteni cyangwa uzanye emisiyo zikenewe si gusa gusamaza abantu oya iyo abasamaza abantu petetre baba hasamariya mbwa nta bantu nk'abo baba bamamagara okay, petetre ko tubavugira iby'akamaro rero kuri YouTube urushaho kuganya amafaranga niba uri bura amajana y'amadolari kandi iyo dovize ni ukuri liva hariya etazini niyo YouTube iri liza direct kuri konti bankere yawe barayikireye ya iri madovize amahera washika kuko nyene ucugenda muri banki ndi mpereza utuntu twanje andovize ko nyene ni ukuri mu mafaranga y'amarundi utanu menshi none okay camu ndabigihagaraho canje ngaha mu Burundi umuntu abampaye akazi boma akangahe ntituyeshane umuntu aboma akangahe turasa ahubwo hari n'igihe uvuze menshi sheka kabura okay ndi ko ndabumvisha rero yuko mu isanzwe mbiri zayeme halo mwebwe nka mwebwe muri no muri interieur mwe mufisa amahirwe menshi kudusunze twe turi hariya mu muji mwe no mufisa amakonteni menshi cyane je ni ndagufata ndashobora guteganya 200,000 ngiye mu ntara imwe kuko ngiyeyo ndararayo ndajya ndiyunguruza eh wasanga aho wose ndashobora kuba ngiye kuzana konteni imwe mbwiye konteni mbanze kwizo nyinjiriza mu abantu mwe rero muri ngaha eh ni kuri hera amuca hagati n'imisozi ngaha igisagara cyanyu nta indi televiziyo je ndabona ihari ikomeye impamvu mutubikora rero ntabyonse eh aha mu Burundi umu YouTuber wa mbere no vuga ko dusumbye twese kunjiza amafaranga menshi nagahungu kibera hano misozi kuko usubusa na urano umva akavuga icyongereza nenzi bona ga Kenya akavuga zijya akisa z'aba Kenya ndukuri yibera imakamba ahano mu misozi mugabo ni we wenyine ari capable kwinjiza amahirwe 500 by'amadolari mu kiringo cyo kwezi urumva amafaranga uko angana yashyiriyeho marundi icyo mwumva nta miliyoni 30 na zinge mwumvamo donc uyo muntu uko biri kose petetre ko abuze ngira ngo icubahiro gi kubera usanga yiyambariye ipapa vrema n'ibutura ariko anigira ariko amafaranga avize mw'abantu mwe nk'ubu i Nairobi narabonye ko ariko arubaka iyi nzu yaguze parcela i Nairobi ariko arayubaka muri iyi minsi umengo amazindwi muri Ghana n'umuntu aguma traveling sinumva ko hari igihugu na kimwe kano kanya je noja kuba mu kitaro Burundi ibyo bihugu nzuje kubitimbira hama ngaruke okay rero kubwizo internet nigeze kwibaza igihe kimwe ni umunsi abana bacu bazo usanga atacu dufise kuzo zizo bazana na tayimbere gusumba yasika nazo uvuga ati none ga bavyeyi yasika mwari mukomeye cyangwa byari bimeze gute kumenga mahera arusha ngaha kuyetura ko mugamwe mitabikoze ha dufateje nka je nagize umwuga ukuvuga naye numwe atavuga ari numwe atavuga muri mwebwe okay je petetre nuko navuze nti okay ndabigize umwuga rero kubwiwe internet no kuri murashobora kuganya amafaranga nibaza ko azobatera iteka mbwa kandi mukabera n'inyishu akarere murimo ntabwo nivyo natangwe nabugira ibijanye na internet ariko ibikenewe muri kino gihugu ntabwo ari internet yonyene ahubwo ariko no bavuga ngo mu entrepreneur aba entrepreneur badandaza ingorane wowe uravye mu kibani wanyu ni giki wumva abantu bidogera cyane ni giki wumva abantu bakeneye cyane bavuga ati ikibonetse gabise nyisho bibonetse esho kinewe kibona ni wanashaka n'uzura kipire mugenzi wawe uzoshigikora kizuba kibaye kidandazwa cyawe kibaye nyisho kuri community inoti bashobora kuzanira nuko murakoze cyane.